n'umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane w'Aziya abari muri bihugu vy'Abarabu abari nga ku mugabane wa Afrika South Africa Zambia Kenya Uganda mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanye mu burengero muri Congo mu buseruko muri Tanzania mu buraruko mu Rwanda abari nga mu gihugu cacu Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho mwe wese dukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone amura tujya ngahe buryo urafyonda no kwa kano kameze nkagakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ibintu bibandanya kuyangara ibintu bibandanya kumera nabi cyane nkuko amakuru agenda abishikiriza amakuru ariko agenda atangazwa umutekano w'igihugu uguza mbere mu kibira ca Nyungwe biravugwa ko hari abagwanyi bashika amajana atandatu ko boba bari ngaho muri ico kibira abo bagwanyi bakaba barinjiye mu kibira mu buraruko bw'igihugu cacu gishira uburengero mu ntara ya Cibitoke komine ya Mabayi niho abo bagwanyi ngo boba baherereye aba babonye rero abanyagihugu bahanamiye ico kibira bakaba baravuga ko bababonye bagiye gusenya gutora yo inkwi ngaho mu kibira kubabona rero baciye basanga abo bagwanyi bafiseyo ikambi nini cyane aho baciye bashinga ibirindiro abo bagwanyi ngo kandi babandanya kuza baragenda mu makaritsiye bakizura makaritsiye ahanamiye ico kibira ngo banyagihugu babonye umurongo munini muremure cyane umunsi akatari gakeya atari umunsi umwe kuko ngo bahora babona imirongo yabo bagwanyi bariko barakizura hafi n'ikibira mu nkengera z'ikibira hafi naho iyo kambi yabo basirikari yabo bagwanyi yoba iherereye abagwanyi biravugwa ko rero boba batorezwa ijya nino mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo abandi bakaba bavuga ko boba bava mu gihugu kibanyi cya Tanzania ko hoba ariyo baciye baturuka abo bagwanyi bivugwa ko ngo boba bashigikiwe inyuma na General Godefroy Niyombare General Aloys Nzabamema na cane cane ko General Aloys Nzabamema abarizwa mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo aho arongoye umugwi w'abagwanyi wa FNL izo nyeshamba rero bakaba bari kumwe na General Aloys Nzabamema kuba boba baravuye mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ngo ntawo bihakana naho batariko baremeza aho neza nyine zina abo bagwanyi boba baraciye baturuka bamwe tibaje bava mu gihugu kibanyi cya Tanzania barajabuka baca mu ntara za Muyinga binjira za Kirundo no mukayanza bashika mu Cibitoke ariko uravye ugo rugendo boba barakoze goba ari urugendo rurerure cyane ivyo kuvuga ko boba baravuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania bikaba biboneka ko bitoshoboka iyo baba baravuye mu gihugu kibanyi cha Tanzania bari kuja mu Ruvubu akaba ariyo baca baja kwinyegeza canke akaba ariyo baja gushinga ibirindiro ivyo rero biraboneka ko ngo ivyo kuvuga ko baturutse mu gihugu kibanyi cha Tanzania bakaba bari mu kibira vyoba bitari vyo kuko rwo ba ari urugendo rurerure urugendo kandi rugoranye cyane rutopfa kubashobokera kuburyo bashika mu kibira cha Nyungwe atarusasu ruvuze atarusoro batabanje kugwana n'abasoda b'igihugu canga bajejwe umutekano w'igihugu cha cyo Burundi Ikiboneka nuko abo bagwanyi boba baravuye mu gihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo na cyane cyane ko bahora bajabuka uruzi Rusizi bakaduga mu makomine ya Mugina komine ya Rugombo aho cibitoke nyine cha Rugombo akaba ariho badugana baka bashitse muri komine Mabaye bakinjira mu kibira. Ugo rugendo ngo nirwo rworoshe kuko ni amakomine ashika kure atatu bashobora kunyuramwo gusa bagashika mu kibira mu gihe kuva muri Tanzania ho bo byo basara canke byo bafata guca mu ntara zitandukanye kugira ngo bazoshike ngaho mu kibira. Ibintu bibandanya gukomera uyu mutekano abasoda baravuga ko nabo bemeza ko abasirikare batazwi inyeshamba abagwanyi boba baringaho mu kibira kuko ngo abategetsi babandanya kugira ubwoba bukomakomeye cyane no gushaka kwipfuza ko boja kugwanya abo bagwanyi umwanya n'umwanya. Ni mu gihe ariko batari bamenya ngo nibande barashaka iki inzego zo hejuru cyane cyane abajejwe iperereza ngo boba aribo bafise amakuru y'icyatumye abo bagwanyi binjira mu gihugu kandi n'umutwe wabo bagwanyi bakaba bashobora kuba aribo bafise amakuru yabo bagwanyi bari ngaho mu kibira. So bwa mbere imigwano ibera mu kibira abagwanyi ba Red Tabara mu myaka iheze barinjiye muri ico kibira bakigwaniramwo n'ingabo z'igihugu FDNB ariko bihera abo bagwanyi ba Red Tabara bashika kuri 19 n'abandi bagiye bapfa bajabutse basubira mu gihugu c'u Rwanda bajabukana mu gihugu c'u Rwanda igisirikare ca RDF c'u Rwanda cibata muri yompi. Mukubata muri yompi babashikirije Burundi Burundi bwaciye bubapfunga bapfungira mu ibohero rikuru rya Mpimba. Tuvuye kuri iyo nkuru y'umutekano reka tuje mu gisata cy'amagara y'abantu. Abanyororo batandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi mu mabohero barataka inzara izuri inzara bako bagiye kwicwa na kigoyi ngaho mu mabohero y'u Burundi. Abanyororo rero barasaba ko ubutegetsi bwo barekura canke bukabaronderera ivyo gupfungura indya kuko ngo ibintu bifashe nabi cyane mu mabohero ubu inzara irazura inzara ibintu bimeze nabi cyane bakaba basaba ko abategetsi b'igihugu c'u Burundi bogira ico bakoze kugira ngo batorere inyishu ico kibazo c'inzara kiriko kiribonekeza mu mabohero y'u Burundi. Tuvuye kuri iyi nkuru ya ivugwa mu mabohero reka tuje mu magara y'abantu niho tukiri mu gisata cy'amagara y'abantu. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe urasaba ko ibihugu byo mu karere n'u Burundi buherereyemwo kusaba guhimiriza abenyegihugu kugwanya irandagatana ry'akaranda k'ibihara by'inkende. Ivyo bihara ngo bikaba biriko birandukira birarandagatana ku murindi ukomeye cyane aho rero abanyagihugu batowe ko iyo ngwara ari abo mu gihugu gisagara ca Bujumbura na muri komine Isare. Aho rero bivugwa ko ubutegetsi abajejwe amagara y'abantu bariko barasaba ko iyo ngwara mu bihugu vy'akarere iriko irabandanya yibonekeza bagasaba abenegihugu gukora ko bashoboye kose kugira ngo barwanye ivyo bihara by'inkende biriko birarandagatana ku murindi munini cyane muri bino bihugu vy'akarere. Barasaba rero abenegihugu gukaraba intoki kugira isuku rihagije kugira ngo iyo ngwara uwo wabashije gukora ku wayanduye atabasha nawe kuba yakandura vyoroshe. Abanyagihugu arasabwa kwirinda no kugira isuku rihagije bakaraba intoki n'amazi meza ndetse bifashishije isabune. kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira afyo nda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icyongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyo nda sabone ama uracuje ngaya iburyo urafyo nda no kakano kameze kagakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba oherereye hose kwisi mwemwejeje gufyo nda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa. Nagahwane.